papa eh ndafise makuru meza kugira no mose je wandi mugeye kandi afise mugabo tuzo hafa tigira ubugeni mu mise
aro aro ranyumba enyokoro uracyaruka okay ndunga kira buryo borozi bwose ufise no kuri kwero mbono muhungu yana niye arokoza hubwo gora mugeye